Not gonna happen.
Okay, here we go. One, two, three, oh, one, two, three, go. Everybody, all right, in chorus. One, two, three, go.
Team Marine, the West,
Kukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramukaramuka